yaduhaye umunsi kandi yaduhaye umwanya kugira ngo dukoranire hamwe turamaze kumva amajambo atari makeya amajambo yanyibukije nawe wenyine yakwibukije k'umuntu adakwiriye kwiganyira bisigura ko abantu benshi kenshi biganyira ku byo barya canke se bambara ahandi duca twumva umukozi w'imana yakurikiye yerekanye ngo umuntu ntiyihute kuva imbere y'imana hari aho umuntu aterwa n'ikibazo canke n'igeragezwa agaca yivumbura ukamenga yocava ku mana kubera intambara canke se igeragezwa abonye naje ndafise imirongo imana yashize mu mutima wanje duhava dusangira muri uyu mwanya mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka usomere mu gice cya 18 usome uhereye ku murongo wa 35
Yesu ahumura impumyi ageze hafi y'i Yeriko hari impumyi yicaye iruhande y'inzira isegerereza yumvise ishengero rihita ibaza ibyo ari byo barayibwira bati ni Yesu umunyanazareti ahita irasemerera iti Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi abagiye imbere barayizibiranya ngo ihore ariko irushiriza cane gutakamba iti mwana wa Dawidi ngirira imbabazi Yesu arahamagara avuga ko bayimuzanira ishitse hafi arayibaza atugomba ko ngukorera iki iramwishura iti ndagomba guhumuka mwami wanje Yesu arayibwira ati humuka ukwizera kwawe kuragukijije aca ahumuka buno nyene amukurikira ahimbaza Imana abantu bose babibonye bashima Imana
aya majambo jewe mu mutima Imana yashize mu mutima wanje aha dusomye ko Yesu yariko aragenda rera ngo ageze ahantu bita Yeriko yari kumwe n'abantu benshi bishengero kuko Yesu yigendana yagenda ari kumwe n'ishengero abo hantu ngo hariho umuntu yavukanye ubumuga bw'ubuhumyi mbere yari mu masumu hanyuma rero ngo yama yicaye imbere y'inzira umuntu wese aciye aho hantu yaramureka amaboko akamutega amaboko kugira ngo agire ikintu amuha hanyuma ngo yumva abantu benshi bahita bagenda bahindagirana hanyuma yumva umuntu avuze ko abo bantu bariko barahindagirana harimo Yesu yoba yari yarumvise inkuru za Yesu ko ari umutabazi cyangwa ari umukiza hanyuma rero yumvise ko ari Yesu ngo aca aratangura araboroga ati ngirira imbabazi mwana wanjye ngirira imbabazi mwana wa Dawidi ngirira imbabazi mwana wa Dawidi murazi abantu bihirwe burya we yari afise ikibazo cy'ubuhumyi mugabo abandi bavuga bati twijanire n'umwami banezerewe abantu rero bihiriwe bobo ata kibazo bafise bavuga bati hora aka ngako nta soni urumvise ibyo turavuga mbega yarahoze ngo arushirizaho cyane gutaka aratakamba ati mwana wa Dawidi ngirira iki ngirira imbabazi hanyuma rero ijwi ry'iyo mpumyi rirateba rirashikira umwami araryumva hariho ikintu abantu b'ababyeyi abakenyezi ngo iyo umwana arize bari kure barabyumva ngo babyumvira mu gikiriza nagiye ndabyumva ku bantu b'abakenyezi Yesu nawe ugutaka kwiyumvumyi yarakumvise hanyuma ngo arahagarara arahagarara Yesu iyo nkumyi nayo Yesu amaze guhagarara irushirizaho cyane gutakamba arabaza ati ibyo none ni iki ati nimumuhamagare agiye nimumuhamagara azi baca baramuhamagara ngo ashike imbere y'umwami wacu ire baramubaza none wewe wifuza kumukorera iki yarashikiriwe ati none wewe utakamba ikintu kikuremereye mu bintu biguhanze yari kuvuga ati ndakeneye impunzi yari kuvuga ati mbyinjya yari kuvuga ngo amafaranga kuko Yesu yari umwami hari umwami uza amafaranga yari kumuha yari kuvuga ati ndakeneye inzu umbiriza ngo yama imbere y'inzira ikintu yari ahabereye ngo kwari gusiga Yesu amubajije ati none wewe icyo wifuza ko ndagukorera ni igiki nyamvumye mu cyayishyura Yesu jewe icyo nifuza kugorera ndagomba kuhumura turi kumwe ngomba kuhumura ya ndakeneye guhumuka kandi muri uwo mwanya nyene umwami wacu yaciye akora igikorwa gikomeye acaraguhumura mbega yaranezerewe cyane mu mutima wanje naciye niyumvira ko jewe nawe twari dukwiye gusabana twebwe umwami Imana kugira ngo aduhumure amaso y'umutima tubone burya hari abantu witegereza ukabona barabonesha aya maso y'umubiri mugabo mu mutima arihumye barahumye burya mu isengero turafise abantu b'impumyi baraha eka mbere no mu bikorwa bitandukanye bashobora kubibonekamwo no mu makorali bakaboneka mugabo arihumye barahumye ugasanga umuntu arakorera Imana mugabo yifatanya n'ibikorwa byari isi bitari byiza uwo rero agereranywa n'umuntu w'impumyi atabona burya ikintu cyari gikwiriye kuwo muntu yari akwiye kumera nk'iyi mpumyi yari ihumye amaso y'umubiri yoyo yahagaze ku nzira ahantu Yesu aca ikiratakamba ati Yesu mwana wa Dawidi ngiriki ngiriri imbabazi burya umuntu nk'uwo nawe nyine yari akwiriye gutakambira umwami ati mbabarira jewe ndi mpumyi burya abantu barahumiye mu busambanyi turafise abantu benshi mu isengero b'abasambanyi ashobora kuva ngaha mu ngoro y'imana agaca aza mu ngeso z'ubusambanyi arashobora kuva ngaha mu ngoro y'imana agaca aza mu ngeso y'ububoregwe iyo ni impumyi ihumye mu mutima kandi uwo muntu yari akwiye kubwira umwami Imana ati nanjye ndakeneye ngumpumure kugira ngo ndagukorere ibikorwa ndakuzi kandi ndakubona kandi mbega umuntu ariko arakora gutyo Imana iramwemera umuntu agatahura ati nanjye narigiye gukora umwami Imana anyemera Imana nishimye burya iyi mpumyi yari yagitoye gusemerera ati ngirira imbabazi erega hariho umuntu ashobora gukora icyaha ni kugira ngo ave mu kibanza aho yicaye aze yature icyo yakoze ari urugamba rukomeye cyane kugira ngo abyemere ari urugamba rukomeye cyane erega hariho umuntu akora ibintu iyo Imana itamutabaye ni ukuvuga ashobora kuzobirangirizamwo mugabo hariho umuntu Imana kwera urukundo rw'Imana Imana igacirengana bya bintu yakora igaciza kumugendera kugira ngo imukure muri iyo ngoro hanyuma rero umunsi umwe ya muntu atereka iteka n'ijuru azayumva ijwi rije mubira jwewe warakoze icyaha Yesu no 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 mu mutima cyari ubwo kuko imana yamubonye kandi ubwayo ariyo ije kumwifatira yo nyine ubwayo acaraza rero abira mwarimu yari aturongoye yagiye aratura ati jewe n'ukuri mbari mbabarire byagenze kunuku nuku 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 mugabo haca haba harabaye igihe bari bigeze kumukurikirana arahakana mu mutima naho yahakana imana yarabona ko ahakana ibyo bintu yarabikoze kandi bwari buhumyi agendana kuko hariho abantu bari mu ishengero barahumye batabona mugabo kandi imana ntibahera ishishikara gutuma abakozi bayo n'ijambo ryayo kugira ngo bahumuke imana irakure muri ibyo byose hanyuma rero bakabaga bagirirwa imbabazi umwami imana nadufashe mu mutima numvise kuvugana namwe aya majambo burya nagombaga kwibutsa iki naho uri aha mu rusengero turiko turasangira ijambo ry'imana birashika nkawe woba uhumiye mu bikorwa kanaka mu byifuzo kanaka mu ngesho kanaka mu myifato kanaka burya imana yagomba ngo jewe nawe duhumuke hanyuma rero tumaze guhumuka duca dukorera umwami tumubona tunamutse umwami nahabiki nayo majambo jewe nicyo birashika koba ufise ubuhumyi umaranye koba ufise ubuhumyi ugendana koba ufise ibintu mu mutima wamana byaguteye guhuma ukaba utabona mu mwemu mugabo umwami imana icyifuzo yifuza agomba kuguhumura arakubaza ati none wewe umaze igihe mu ishengero uri mubi ugomba ko ndagukorera iki umwami imana yifuza guhumura ngomba gusenga imana birya wahumiyemo umwanya niwashika uze kwibuka birya bintu wabyatumye uhuma amaso y'umutima uze kubwira imana uti ndafise ingeso zase ko mbeba ndakeneye kumumura nagi ubwanje mbe umukozi wo mwizigirwa nayo majambo numvise mu mutima abayumvise imananiyaze turagushimiye imana imbabazi zawe iri shengero ni iryawe rigirire neza ubushobozi bw'ijuru ni buri cyifuze hanyuma ukorane n'iri shengero turasengera abakozi basigaye mu bafashe mbere magumane nabo kandi ubahe byose mu izina rya Kristo Yesu amena.